Ngabengabele mini namhlanje apha on Masondo TV apha e-studio ke ndim uAyanda wakwanelani, I'm your host. Igama lakhe lenkqubo endiza nayo ngoku lithi Local Sport News. Silapha ke kulo mhlaba waseTarkastad, iTarkastad idolophu. Apha ke e-studio namhlanje andihlelanga ndodwa, ndihlele nazo ke ii-players zayo iteam eyaziwa ngokuba yi-First 11. Iinyoni ke ngokwazo xa bezibiza Fly Like a Bird Upon the Sky. Ndihleli nabo ke apha e-studio ngayo le mini yanamhlanje. Sakuhlala kuye nabo ke basixelele ngako konke abakwaziyo. According ke iteam leyo yabo ebizwa ngento okokubangana yi-First 11. Kodwa ke okokuqala mandiqale ndibazise apha ke ecaleni kwam ndinaye ke ubhuti onguGladin wakwaZuko onguye umdlali. Buzuko, ndicela ukubulise ababukeli emakhaya ngale mini yanamhlanje.
Nama ndizibulisele kwinkqubo yanamhlanje. Igama lam linguZuko kaGladin.
Alright, ke siyamva ke uVuzuko uzibulisele wagqiba wazazisa into okokubangana yena uyiplayer ke yayo iteam ebizwa ngento okokubangana yi-First 11. Phaya ke ecaleni kwakhe sinaye ke umphathi zixhobo wayo ke i-First 11. Ubhuti abambiza ngento bangelulonwabo Tekana bathi ke xa bemazi ngucaptain. Sizawunikezela kwebhuti nawe uzibulisele.
Robert Molo ungubukeleyo longulonwabo Tekana, captain of First 11. And I'm sure abanye abandaziyo banazi ngoWest.
Kodwa ke simvile ke uthi abantu abamaziyo bamazi ngoWest. Ikhona ke le nto ithi North, iphinde ithi South, ithi East. Kodwa yena ke uthi bamazi ngeli gama kuthiwa nguWest. Then ecaleni kwakhe sibe naye ke uthando lwethu wakwa-April naye ongumdlali wayo iteam ye-First 11. Bhuti, nawe khawubulise ababukeli emakhaya.
Noma nizibulisele kama ngothando lwethu wakwa-April ye-First 11. Ndibhaliswe nguRonaldo Bilokishini.
Alright, ke siguqula ikhasi ke ngoku sitshintsha umnatha sobhekisa kweli cala lase-left. Phaya ke ngoku ekugqibeleni sibe naye ke ngoku ubhutilita lethu wakwafunani onguye ke ngoku yena ucaptain weqela le-Spain Spanish Gita ke ngoku xa belibiza. Bhuti, masinikezele kuwe uzibulisele na ukubabukeli emakhaya.
Bulisa kuwe nani babukeli, igama lam ndingulita mfana wakwafunani.
Alright, ke sibavile ke bezazisile bezichaza kanjalo. Siza kuhlala kunye nabo ke ngoku apha e-studio, siza kuncokola kunye nabo basicacisele kabanzi ngeetim zabo zombini. Okokuqala ke ngoku mandiqale kuye ubhuti lonwabo wakaTekana ongumqeqeshi okanye ongucaptain walo iqela le-First 11. Bhuti lonwabo, ungake undixelele umhlambi ke undicacisele malunga neli qela le-First 11 into yobangana ulijoyine ndawoni wahamba naloo ndawoni khona ukuze uzofumana le position ento okokubangana ube ngucaptain.
Xesha elininzi okondadlala iTarkastad yeyona team mina so bekudala ndiyidlalela. Qala kwam udlala ukhumbula kwam kwango-2009 okudala kakhulu ngoko. Sadlala ubhuti abadala oda Sila, odanara, oda Jack, bonke aba bhuti badala. So usuka uqala kwam udlala ndisakhumbula akho iliga veTarkastad 2009 and aqala apho udlala and then usukela ngoko uzojo ngoko 2021 kuzojo ngoko uzofika apha ngoko okunadlala kuFirst 11 dlala kuFirst 11 uzoqala because kwaba bahlele apha bindima sekudala bedlala ba. So ngomnye wabo senior players and qala kwamba captain qale kulo nyaka kupheleyo. So usula kulo nyaka kupheleyo uzotsho ngoku since ifuna ndigqibele nasesikolweni. So ixesha elininzi wesoloko ndilapha. So uba yi-captain qale kakuhle kakuhle kulo nyaka kupheleleyo.
Alright ke bhuti, ndisele apha kuwe ndingekayike kwezinye players. Would you please just tell ababukele emakhaya into okokubangana eyona interest yakho ukuze ube umhlawumbi uqala ke ngokujoyina zininzi mosisipoti ngendlela endibona ngayo. Ukuze ke ngoku mhlawumbi ube ne-interest kakhulu kwezi sport se-football inoba mhlawumbi yintoni nje eyakudonsela
kujonga kakuhle veTarkastad siphele iyo yodwa especially apha elokishini. Ndiyazi kwezinye indawo ayivel nakwenye indawo apha elokishini into inye into le nto iphelisa yile nto isithukuthezi biba ibhola dibana neetshomi zakho niye ebaleni niyodlala ibhola. So anothi ndithi ikhona enye indlela naba introduced kuwe ebholeni ngaphandle oba udibana neetshomi zakho nihambe niyodlala ibhola from ilentuz i-age encinci uzotsho ngoku and still nangoku into esikhuphe esithukuthezini 14 nake pofa abalapha kuba sidlala ibhola and ingabikho enye into elentuz esiwarishayo.
All right, ke mbukeli siyamva ke ucaptain walo iqela le first 11 City first 11 uyijoine ukusukela kulo nyaka uzoma ngoku kodwa ke esba engucaptain uqale kuyo yona lo nyaka uphelileyo make siguqula ikhasi sijonge phaya kubhutzuko bhutzuko wena ungakusixelele into kokubangana interest yakho ukuze be ujoina iqela le first 11
i-first 11 ndiyiqale uyidlalela ngonyaka ka-2011 nalapho bendiyilandela nje i-first 11 kuba bekade kukho oobhuti abadala bebedlala kwi-first 11 nalapho ndimali ngoya as a supporter ndabona uba nam ingathi ndiyithanda ibhola ndaye ndafumana imali ngoya nasejimini mali ngofumana ixesha loba ndidlale ndithe ngonyaka ka 2012 ndayishiya i-first 11 ndahamba ndodlalela iqela le-ACs ndabuya ke ngoku ndaphinde ndasuka iqela le-ACs ndabuyela ekhaya kwi-first 11 kuba bathi there's no place like home so my home is first 11 first 11 likhaya.
All right ke mbukele emakhaya mandibulele kuwe kudla ngothiwa ke charity begins at home uthi ke uyidlalele ke i-first 11 wakhe wayishiya wayojoyina iqela le-ACs kodwa ke kumnyumzi into endiyazi into okokubangana xa ubanjiswa imbiza uye ungayinikwa ifaidukhwe uthe akutsha ke ngoku wacinga back apho ebesuka khona mandithathe ke ngoku umnatha ke mbukele emakhaya undiwuphose kwela cala kuye ke ngoku umfana wakwa-April ake asixelele yena into okokubangana apha ke ngoku kwi-first 11 ingaba ke bhutwam yintoni eyakutsalayo ube ude ujoyina iqela le-first 11 umhlawumbi ke yayitim yokuqala owayijona ikhona onye wakwasuka kuyo before uba ujoyina i-first 11
zikhona ezinye iitim before i-first 11 bendlala i-ACs lingaxesibi but ke ibhola yabo neyami yaqoma ke yafana qoma ndingeni apha kubo and most yabo ndihamba nabo ixesha elide yabo.
All right ke siyamva ke uthi naye beqale wajoyina iqela layo ke ngoku i-ACs but ke ngoku wabona uba ngokufana kwezinto wathi wabuyela ke ngoku kwi-first ke ngoku 11 ndizawuthatha ke ngoku indambo ndiziphose kwela cala le-Spain ndizayithatha ke ngoku ndiyiphose kwela cala le-Spain xa sijongileyo ke kwela cala le-Spain mbukele emakhaya sinomfana phaya osaze ngobuso elizweni kodwa kandijongileyo ke kuthiwa ngucaptain futhi wam ungake undixelele into okokubangana indlela oyihambileyo neqela layo i-Spain wade wabe uyangqubeka entweni into okubangana uzofumana le portfolio ukuyo njenganamhlanje
kwi-Spain ndingene njani ndandimncinci kakhulu ke mna ke ndina 18 ngoku so i-Spain ndisandosijoyina ngoku nam bendisuka kwi-first easy ndakhulela kwi-first easy but ndabona uba no ndihlale itawuni so andizukwazi uba mandinyuke oko ndisiya elokishini so mandiqonba mandichuze i-easy way kuba mandithini kuba mandizikhiphe fit and ndikwazi nodlala ndibe nayo ne-experience ndaqonda uba hayi man nantsi silapha ivelo so ndaqonda uba mandisijoyine.
Alright ke bhuti ndiselapha kuwe uba simvile ubuzuko uthe xa ebethetha wathi yena uqale kwi-first 11 ne uthe xa esuka kwi-first 11 waya kwi-ACs ne but ke ngoku wabona into okokubangana there is no place like home waphinda wabuyela back ke ngoku kwi-first 11 then xa ndimamele wena uthi wena uqale apha kwi-first 11 ithe uba ngabazali bakho mosaba wahamba ke ngoku wayojoyina iqela le-Spain so mhlawumbi ithini yona le nto kuwe.
Hayi first is I know it's the hate why the team.
Yes.
Team ekukhulisileyo namu endifundisa ibhola so ndiyabangcela namu.
Alright ke sihleli naye ke apha ke abalanduka i-players zayo ke i-first 11 ekhona ke no-captain walo iqela layo ke i-Spain kodwa ke xa ndimamele into kokubangana ingathi khona ukuzalazalana okukhona apha mbukele emakhaya because kaloku no-captain lowalo iqela le-Spain ingathi kuyinzalelwane yalapha ke ngoku kwi-first 11 but please ndicela ungayi ndawo will be back after the break hlala kuloo ndawo umekuyo ungayi ndawo enkosi. So igama lenkqubo ke lithi local sport news. Apha ke inkqubo ndihleli nazo ke iplayers zayo iFast 11 kunye nalo ke iqela layo ke ngoku iSpain. Ndicinga into okokubangana kwilast mbukele makhaya edlulileyo bebe netonament bebe nayo apha kulo mhlaba waseTakastad, and then ke ngokuthiwa ihost zayo loo tournament ibiyo ke ngoku iqela layo iFast 11. Make ndibuyele nje kancinci apha ke ngukaptain wayo iqela layo iFast 11. Bhutwam, make ndibuyele kuwe. Uba ndiva kakuhle kuthiwa apha benine tournament, then ihost zaloo tournament ibinini, ungake mhlawumbi undityebisele into okokuba ngana eyona njongo yenu uba nide nibe umhlawumbi niqhuba le tournament ibiyintoni?
Xesha elininzi apha eTakastad kubakho iitim ezi-4 at most ezidlalayo ngeweekend. So ibiyilaa nto uba sidikiwe into yoba soloko sibonana neetim ezi-4 oko, iitim ezi-4 oko. Ibiyinjongo kacoach ne-technical team yakhe, ndiyacinga into yoba kubizwe iitim zangaphandle, kube yimini nje emnapho of ibe yiweekend emnandi because ibe yiweekend. And ke kujongajonge iquality because iitim izawubuyela kukhona ileague edlalwayo intabethemba kuthiwa intafa. So bekhona laa nto uba silungiselele nale league sibuyela kuyo ngose sizitheste kwezinye iitim, singasoloko sidlala neetim eziyi-1. And nalaa nto kuyanceda into yoba uzibone wena as iitim bayiprogressile indawoni. So ibizozo njongo into yoba sijonge i-standard sethu sime ndawo because last time kulaa league sasigqibe kunumber 2. So istep esilandelayo ngoku intoyoba sibe ngunumber 1.
Alright, make ndiye phaya ke ngoku kuyo ke ngoku ucaptain walo iqela leSpain. Eziba ke ngoku bhuti benikhona nani niseSpain and then niyo itim ekhoyo elapha eTakastad, mhlawumbi ungakho ndixelele wena kabanzi ke ngoku ngayo itournament ibikhona ibihostwa liqela layo iFast 11.
Hayi. Hayi thina besingeke khange basifake.
Okay. Alright, ke ndiyamva ke ubhuti wazo ke ngoku iqela leSpain esithi bona khange babe yi-part and parcel yayo ke ngoku i-tournament. Mandibuyele ke kancinci ke mbukele makhaya aqhude manikinikeza iindala zombini kuye ke ngoku ucaptain walo iqela leFast 11. Bhuti wam, uba ndimamele kakuhle, mos i-tournament le nto kuthiwa i-tournament imele iitim zonke ne?
Njalo.
But uba simamele ke ngoku ucaptain walo iqela leSpain bathi bona khange bayifumane invitation for i-tournament, khange bamenywe. Khawuke uhlomle nje kulo mba.
Ndivula nje ukuthi zii-politics zee-technical teams phakathi kwazo zoi-US team iSpain ne-First 11. So ayifikeleli apha kwi-players uba ibe like ii-players benengxaki, into ye-technical teams phakathi kwazo zoi-US team ezo. So as far as into zele ntuza zee-invites, I'm sure zonke iitim, I'm sure nakwi-page yele ntuza iTakastad Football ibibhaliwe into ethi zonke iitim zamkelekile banithethe nyalo. So andiyazi mhlawumbi noba khange kufike kwicala lawo na okanye, but into yele ntuza yongayinvayithi iitim okanye mhlawumbi le rivalry phakathi kweSpain ne-First is, I'm sure into ephakathi kweelentuzi kwe-technical teams ayifikele kwi-players.
Alright, ke mandizibulisele ke mbukele emakhaya, ndizawuthi ke ngoku xa ndiphinde ndikubulisa ndithi silapha ke ngoku kwi-local sport news apha ke ngoku on Masondo TV. But ke ndicinga into okokubangana ke ngoku masingangeneni kwezinye, ezinye nezinye ke ngoku make sizibekeleni ecaleni, make singeneni ke ngoku kulena. Buzuko, ndikuwe ngoku, eziba ungumntu omtsha, uyazibona masuba ungumntu omtsha, eziba ungumntu omtsha, mhlawumbi yintoni ona ke uyicacela, mhlawumbi ukhona umntu omtsha ohleliyo phaa ekhaya oyibona le nto yokudlala esi sport into yobangana ngathi ayisindawo, siphelela nje ekudlaleni, siphelelwe ziikoko seBeTakastad, silimale, akho nto esiyifumanayo. Mhlawumbi yena umntu onjalo ocinga enozembono ungathini kuye?
Ukudlala ibhola apha eTakastad kunceda kwiinto ezininzi. Kwi-amateur football awubhatalwa.
Yes.
But i-amateur football inceda kwiinto ezininzi. Xa usephaa ebaleni udlala ibhola uye ungabi nayo laa noba usebenzisa iziyobisi ngoba ixesha lakho soloko oko usebholeni awufumani laa ntoba kucingi obani beza oku noku noku khawuthi nam ke ndithethe kule nto bayenzayo nam ke ndiyive bayithini awukwazi soloko ixesha lakho lonke soloko usebholeni awukwazi ke ngokufikelela kwiziyobisi.
Alright, ke mandibulele ke kuye ke ngokubhuti, mandiye phaya ke ngokuye umfana wakwa-April manje pha kuyeke ngoku umfana waka April ake naye akasixelele kabanzi njena kumuntu omtsha ohleliyo pha ekhaya ozixelele into bangana obamubomu sebumile kule ndawo dibona obamubomu uphelile kule ndawo italente yodlala isport ndinayo yonke into ilanto kamakhona afuneka yondinawo but ndizibona ndinobomi obusitakeleyo obume ndawoninye mhlawumbi ungammotivaytha uthini wena umntu wokule meko injalo
no umntu wokule meko injalo ndingamcebisa ukuba ngaphakami adibane nomntu othile amcebise ukuba ithini way forward abuyele ebholeni because ibhola kulapho impilo ikhona
All right, ke enkosi kakhulu ke mbukele makhaya sisahleli kunye nabo ke ngoku apha e-studio live maboneng silapha ke ngoku kulo mhlaba wayo itaka start captain mandibuyele kuwe xa ndibuyela kuwe nanku umbuzo wam xa ndikubona ingathi noko uselela tyenja nalo mfana eziba ke ngoku ungucaptain ndicinga uba irole kacaptain umhlawumbi ungakusixelele ngerole kacaptain uba irole kacaptain yintoni ke ngoku phakathi kocaptain nabadlali
Okay, so as far as the Lendo is a pop 14, the Lendo is fast is a role I'm touching in Zuba before he came. The Lendo is an organizing, motivated players in the bar, see your team in Berlin, vocal. And then Glasses Party Berlin, Bakulan Bar, Bekoban Bar Vocal, Naranja, and Omniwa. So Berlin again, such a la role about the motivator. Ndibe ngulomntu ixesha elininzi onika ii-directions oba ubani makabe sendaweni ethile okanye kuthweni okanye kuthweni and ngulaa mntu yoku mna ixesha elininzi xa ndithetha ndile ntuza ndiya like ndinikise isile ntuza i-instructions so ukuba i-captain not only ukuba ube ufake ile ntuza yilento i-ampen ixesha elininzi uba umotivate itim and ulwele itim ixesha elininzi
okay ndisekuwe ndizawugqitha ndiye phaya kumfana wayo ispain kodwa ke make ndihlale phaa kuwe umbuzo wam ogqibela uthi can you please just tell us i-difference between i-leader ne-boss
i-leader ne-boss so for i-leader ngumntu othatha ile nto zii-instructions from abanye ii-opinions abanye abantu then for i-boss ngumntu osoloko ufuneka uvike kuwe ungamameli abanye abantu bamabathini and umntu oyi-boss nguloo amehlo ufuna asoloko bekuwe and umntu oyi-leader ke ngumntu osoloko elentuzile ejongile uba ubani imele umtrite njani compared to ubani so not wonke umntu umtrite ngohlobo liyi-one
all right ke mandibulele kakhulu bhutiweke kwespain xa ndikujongileyo heyi fokabawo hayi awumncincanga ungaphezu koba umncinci kodwa ke xa usiza ke ngoku uthi ke ngoku unguye ucaptain walo iqela lespain ungakundixelele wena into okokubangana ngoku eziuba ungucaptain weqela lespain okule age ukuyo mhlawumbi zezibini ii-challenges oye udibane nazo according ii-players
ndiyi-captain nje zikhona ezinye ii-players zibanentshitshuti uba ndincinci but ndizoba yi-captain kutheni bekudala kona besetimini but bengoyi-captain bona for a long time but i-performance yam indenza uba mandibe yi-captain
okay
njengoba ndiyi-captain andikho vukali kakhulu but can bevukali ebaleni ndikwazi ubona izinto abanye abantu abangaziboni
okay
and ndikwazi ukwenza izinto eziprovayidayo for like i-assist like provayidele for a team like winning goals zonke zazinto ne-assist
okay allright ke make ndibuyele kuye ke ngokucaptain walo iqela le-first 11 ndicinga uba ngumzali ke ngokulona mzali uyamva umntana
ndingomzali
kaloku lo mntana uphuma kwi-first 11 wahamba ke ngoku wayojoyina ke ngoku ispain noko ke ngoku kulaa mazwi awathethayo wento okokuba ngana noko ziba ungake umhlawumbi yena umomeleze uthini ngoba ndicinga uba ke ngoku senikwi-position a-1 nobabini noxa nje ngoku yena ekwelinye iqela wena ukwelinye and then kodwa ke abe ephuma kweli qela ke ngoku umhlawumbi ungake umomeleze uthini kuye
ulithi into ndomxelelayo nelaa nto uba abe nentlonipho not for abanye abantu but abe nentlonipho for yena ndiyakuthi laa nto uba makalide by example mzekela awunothi ebantwini especially kule amateur level sidlala kuwo awunothi ebantwini masambeni siyothi ungathanga wena so kuyo yonke into ayenzayo noba mhlawumbi ule nto uza ugxeka iplayer kuloo nto yenzayo makayazi into yokuba okokuqala yena like isitori sakhe yasazi
okay
so okokuqala yiloo nto leyo ndomxelela yona enye esibini laa nto uba xa ndithetha nabantu especially uthi una-18 itim yahamb sure bakhona abantu abadala kunayo so laa nto uba abantu batrite ngerespect ainow ixesha elininzi ebaleni akho laa nto uba usoloko uthetha nayo akhona amaxesha onyanzele ukuba ube so even naxa athetha ngolo hlobo rough athethe yazi into yoba xa kuphela igame okanye kwangelo xesha as a reserve umzekelo. So yiyo nje ile lose yavase nomnika zona.
Okay ke mandi ibulele kakhulu kuwe makini buyele kuwe buzuka. Xa ndibuyela kuwe nanku captain wakho ecaleni kwakho. Ehlele icale ungake uqalele mina ungaxeleli yena. Mhlambi yena uzaba nendlono mhlambi uke abe harsh kakhulu. Ungake ngixele ndoba ngana umhlambi ungumuntu onjani xa nise baleni.
Captain wami xa sise baleni ungoyena mntu uyena nami andimotivate ngendlela adlale ngayo naye. Kuba yena ebalela akathuli uvocal. U president wethu odla ngokuthi izimuma zange izimuma zidlala ibhola. U captain wethu yena oko ebalela soloko evocal. So another did you know harsh. Yazi ke isike libe khona izinto apho siya singavusisani khona kodwa ke sobe xa ethethe into kufuneka ndibona okay uyalungisa manje mandenze ngohlobo. Namba ngibona kanithatha lelo luya ke dibeka into perspective ndiyibona okay captain wam ufuna ndenze lento izo benefita i team.
Okay make ndiye kuwe ke butho kwa April esiba ukhona ke ngokapha kwiqela le Spain kulela sorry leqela le first 11 ungake undixelele mhlambi nge achievement mhlambi ke ngoku bendisuka ngapha ndinjena kodwa ndithenda ufika kwiqela le first 11 ngoku ndisibona ndikule level ngokomdlalo
ngoke hayi ndikhulile kulile cause nendlela uma apho umatyani ikho into yakumatyani and zesibhola sikhaba nje but ngifosa ibhola bona shem ndibabulela ndingatsho nje loyo.
Okay ke eziba ke ngobe kufundise ibhola eziba bekufundise ibhola mhlawumbe uthini ke ngoku kumuntu osuka kule meko nawo ubukuyo yinto obangana usepha umhlawumbe usepha kule team kamatshantsha la ngqushu ubuyenza mhlawumbe ke ungathini kuye
no ngiyamcebisa mna azame i team e right kuse ili.
Alright.
Kwaziminyaka yakhala ziyangisa. Wazise badala.
Alright, uthi ke ubhuti wakho April ufuneka uzame iteam kuse eli. Iya klanto ithi ke ngoku ufuneke unkinqe usenokuja ikhabathini sulinde la kuphele. Wandule yongena kwammelwane uthi uyofuna umilimili kusenokwenzeka athi akanawo. Ufuneka uqale ngoku usenawo owupheka. Uyothi ndizofuna ke ngoku umilimili ulungiselele ingomso. Sihleli nayo kwamaqela amabini ke ngoku apha e-studio. Iqela layo i-first 11 naye u-captain we-Spain. Ndicela ungayindawo ke mbokela phema khaya. Sizawubuya sibe kunye nawe after the break. Sahleli nazo ke iteam ezimbini ke apha e-studio ke mbukeli wasekhaya fly like a bird upon the sky first 11 ke leyo sihambe siye kamhlaba wase-London Spanish kid asehleli nazo ke i-Spain apha ke ngoku kumasondo TV local sport news ligama lenkqubo I'm Ayanda Nelani I'm your host mandi buyele kuwe ke captain ngayo le mini yanamhlanje wayo i-first 11 Ndicela uke undixelele ke ngoku into kubangana ezibabe seniqalile as i-first 11 edlala ukhona kwiqela le-first 11 ungake undixelele nge-achievement yenu kusukela uqala kwakho kwiqela le-first 11 uzokuma ngoko.
Okay compared to 2009 uzotsho ngoku ngolendoza kulo nyaka sikuwo zine-achievement endicinga intoba sazilendoza sakwazi ukulendoza uzachieve ngokuqala wethu ungena kwi-league because ilendoza ibhola mos ilendoza inge-levels ukho ilendoza i-local football ukho SAB ukho njalo njalo ubheka phezulu so from 2009 up until 2013 kwangona saqala ungena kwi-SAB league of which is standard isiphezulu kule league sidlala kuza but after so from there yeah achievement enkulu because sometimes yayisengenile yona so nathi sasifuna sibona nathi sibhayiqa sakwazi uachieve lonto le but sakhawuleza sabuya because sasike ko ready and then waqhitha lo nyaka 2014 sadlala i-league yalapha sayiwin and then sabuyela ngo 2015 again apho ngoku kwakutshintshe zonke izinto because abanye bethu sebebadala official sayizongiminyaka emibini
nawe sowumdala
sasesikelene ne-experience nina wakolo shona nengulo nyaka lo sagqiba kunumber 3 pha kwi-SAB league official kwakho i-team ezazithafu ezahapha kula macala and then minyaka ebibini ugqitha o 2017 kwabakho i-tournament apha e-youth June 16 sawina lo tournament leyo futhi kwakho ne-medals and then usuka la ngoku 2017 uzojongoku kwakhona ne achievement esazi tournament siyazwina apha bakhona ne kona ne players i2 kanye zi3 pop zi3 apha ku fast years zaka yazama zo try la ku SuperSport 2015 so singayijonga as achievement nalo naleyo ene kwaba khona player apha ku fast years bizokudlala ku SAB and asimandela university so naleyo singayijonga as achievement so ningayisho ndithi at least noko kulondo leyo zi achievements
into endiyazi ke captain inye umuntu xa ehombisa linhle uyihombisa ibenhle nyani make siye ke ngoku kweli cala ke sive ke ngokuba kweli icala ke ngokweni ibone le banoko apha siye noko asenza kakuhle kakhulu
eyokuqala iliye ka 2013 because sawina game 1 sa lose the most as a game and I think sabugqaba sine 4 points kulalo stadium dale into engake 13 14 games so yay disaster season there enge usukela ngoko uzojo kulonyaka zininzi ile ndozi moments zasike saphansi kuzo ofitch kulonyaka biyanye yay ile ndozi yay point lesike saphansi because izifuna nyana iwina la league behlala kuyo kulonyaka asaba number 2 so nayo ngathi ndithi yay ile ndozi yay disappointment ezinto zikhumbulane ngathi ndithi zezo
okay alright ke manje ubuyele kuwe ke manje yaphaka ke ngoku kuso ke ngoku eSpain asba ke ngoku ungucaptain ngoku uyabona ngoku ungucaptain ngoku uthi noko naka ujongile upha kwi players uqondo bangana ndiyakwazi ukuthi wena bheka ngapha wena bheka ngapha count ixelele ke amalunga neachievement endiye nasifumana asba nile qala leSpain
ngisendofika ke akukho achievement endiyikhumbulayo mna yoba imeshi esizidlalileyo etournaments esizidlalileyo ezinye siyazibhini zenye zetournaments saluza kwezinye sawina kwezinye
okay
and enye ndinegame ezingapha ezi-14 to 15 izwinileyo zingabi zi-11
ezibungucaptain
ezibungucaptain zilandelelana
hawa hawu uyamvambukela emakhaya uthi ungenile umfana esaze ngobuso elizweni wangena kwacaca icala uthe nje esazibambile ezintambo bawina 11 games hayi into enkulu kakhulu leyo kodwa ke make nibuyele apha kuwe ndingekasuki kuwe ke captain waso ke kwalo ke iqela leSpain ungake unti xa le nto kokubangana qhuthe maneke nike izindala zombini akuliwa sisesidudu ungake unti xa le nto kokubangana akwangquzulani nabazali bakho ke nidlale njena i-first 11 nalo ke ngoku iqela leSpain and then kwahambe kanjani
hayi senala kakude but ayikho kwinayo kwenye
wow uwelile wawelela kwi-first wasuka kwi-first 11 wawelela kwi-Spain captain uyazwe ezindaba uthe awufika kulo iqela leSpain wathi first 11 niqhela ukwenza nilungelwe not this time kukho mna ngoku iintambo ziphethwe ndima khawuhlomle kulomba
ndivula nje ukuthi zikhona imetshe zidlala nolita kukhona siyawina bayawina seyixesha elinje ngatsho ndithi i-head to head yakhona imekakhe ngoku phofu last 2 years mhlawumbi but ngaphambili akaxelela naye
hayi ke mbukele makhaya sihlele ngenazo iqela maqela amabini apha estudio iqela layo i-first 11 neqela layo ke iSpain sisahleli nye nabo ke ndizawucela ukuba uzunga indawo ngoba xa sibuya kunye nabo ngoku kulona umjikelo sizawuncokola ngayo ke ngoku sizawugcela kwi-tournament ebebehambile apha ke ngoku kulo mhlaba waseTakastad sizawuthetha kunye ngayo ke ngoku xa sibuyayo kodwa ndicela ungayi indawo masidibane emveni kwe-break enkosi Ma siphinde sibuye ke silapha ke ngoku e-studio on Masondo TV igama lenkqubo lithi local sport news. Besendichilo ke before i-break ndathi ngoku sizawuncokola ngayo ke i-tournament ibilapha kulo mhlaba waseTarkastad yona ibi-hostwat iqela layo ke ngoku i-fast 11. Make ndize apha kuwe ke bhut Zuko ke usixelele into okokuba ngana niqhube nge-tournament ukusukela ngelasuke iqala ngalo uzoma ngoku mhlawumbi ke i-tournament ihambe njani.
Hayi, i-tournament siyiqhubile usukela ngomgqibelo uzotsho izolo, but i-tournament ayikapheli. Kusekho iitimu ezintathu, amaqela amathathu ashiyekileyo, i-Seven Stars yaseKomani, i-Eleven Athikas, i-Rockland Swallows. Ngamaqela ashiyekileyo lawo sizawubuya sigqibezele ngicawe iigeme ezishiyekileyo.
So ke bhuti benzenza ubuza into yobangana iitimu ebezikhona mhlawumbi umyinge nje kweetimu ebezikhona kule tournament mhlawumbi xa uqikelela bezingaphi?
Iitimu ebezikhona ibi-17 iitimu ebezikhona kule tournament besinayo apha eTarkastad.
Alright ke bhuti, wena ezibani liqela layo i-fast 11 inoba ke ngoku kule tournament eziba usitsho usithi ayikagqityezelwa isezawugqityezelwa kwi-next mhlawumbi nina nindawoni ke ngoku apha kwi-tournament?
Hayi, ithina siqela le-fast 11 siphumile kwi-tournament sibethwe liqela le-ACs kwipenalty izolo.
Alright ke ndisahleli kunye nawo ke amaqela amabini ke ngoku apha e-studio bendisancokola naye ke uBhuzuko oyiplayer yayo ke ngoku iteam ye-fast 11. Futhi ke uba ndive kakuhle uthi nina ezi i-fast 11 noko senidedele umva kancinci ngokapha kwi-tournament. So ke ngoku ungake undixelele into okokuba ngana eyona nto eyona goal ke ngoku uyibonayo according after le tournament idlulile mhlawumbi yeyiphi into enoza nayo according ii-players ezikhoyo okanye ii-teams ezikhoyo apha eTarkastad just to motivate.
Njengokuba thina siliqele le-fast 11 siphumele kwi-tournament besinento ebesisayizama but asiyazi uba izawuhamba iphelelephi.
Ndicinga
uhamba mhlawumbi noba siye abithanda gate.
Yes.
Siyodlala ngala maqela ngaphaa.
Okay. Mandiye kuwe ke mfana wakwa-April eziba ke ngoku simva ke ngoku bhuti esithi ezibabona bebehosta i-tournament so bebenenjongo into yobangana baze ke baphume bayodlala nawo ke amaqela wangaphandle eziba niyi-fast 11 aniphumi kumakhaya afanayo. Mandiyicacise ngolu hlobo mhlawumbi omnye kokwabo uyakwazi ukuthi xa ephuma akwazi uthengelwa iikoks ngabazali bakhe just into yobangana makadlale, omnye ke ngoku uyathanda uyidlalela i-fast 11 but ubone into okokubangana umhlawumbi uyabethakala kumhlawumbi kwiibhutsi zento yoba angene ebaleni abe uyadlala. Mhlawumbi nina ke ngoku ezi itim abantu bantwana umhlawumbi abanjalo abadlalela i-fast 11 mhlawumbi niye nincedise kubo mhlawumbi kanjani?
Ndingathi i-fast 11 iyafana nefamily.
Ya
xa mhlawumbi ungaqalanga starting 11 mhlawumbi uqale ucaptain wam ndiyakwazi umnika i-cox bani naye adlale ngayo.
Okay.
Senza njalo.
Oh, ithetha into okokubangana ke ngoku omnye xa ingenacox omnye mhlawumbi uyakwazi ukuthi amnike omnye akwazi ukudlala. Masenze nantsi ke ngoku into yobhuti wam kuyaphunywa i-fast 11 mos ayidlali apha eTarkastad kuphela. I-fast 11 yitim eye iphume ihambe iyodlala ngaphandle sibe nezitshallenji ke ngoku zetransport bafuneke kukhutshwe imali yetransport ukuze kanjiwe naxa kufika kulaa ndawo ufuneke kutyiwe ngoba soze kungatyiwa into bomhlawumbi nenza njani kwezo nto zinjalo?
Yakulocala ke sino-coach wethu.
Okay.
Mr. Dolash sikhulula nguye kwmaxesha amaninzi kwinto ezinjalo zohamba imali.
Okay.
Nemali yetim ekhoyo ke incedise akucase khona.
Alright. Alright ke mbukeli makhaya siyamva ke ubhuti esitsho into kokubangana i-fast 11 ifana nje nekhaya xa udlalela iteam ye-fast 11 kufana nongathi ukokwenu awuphuma ngathi ukokwenu ufumene abazali because uthi ubo apho ubonakala into kokubangana uyafelisha khona kube khona abantu abakwaziyo ukuthi ke ngoba kulift up bakunyuse apha kwi-fast 11 ukwenzela into kokubangana uhlale uzibone into kokubangana urayithi. Mandiyize kuwe ke ngoku kukapteni walo iqela layo ke ngoku i-Spain kule weekend idlulileyo nina mosikhange nibe yi-button pass leyo i-tournament inoba ke ngoku mhlawumbi benisenza ntoni kule weekend siphuma kuyo?
Sisadlala sisafakwe ngoxesi i-ACs
Okay, ndicela ubuza uXesi udlalela umhlambe iphi team?
Oh, yi team yena ebesithathile nje as squad.
Okay, uXesi lona yena ebe yi part and parcel yayo ke ngokuthi tournament lena.
Eh, ebe yi part and parcel yayo.
Okay, ke bhuti wami, umbuzo wami wenza ubuza kuqhubela uzawuthi ke ngokumhlambe khange kubekho into i challenge between as teams yithu ezibanina nisuka kulo iqela le Spain nangenelela ke ngokwehlule team kaXesi.
Eh, bikhona bithithiza xabanisa abanye but since asetha sadla le game yabakhona egameni but siphinda siqhebi siqhebi ke.
Alright ke umbuzo wami ogqibela uzawuthi ke ngoku ezba ke ngoku ikhona iFast 11 iyo ke ngoku ibibambe itournament lena mhlambi yona ke ngoku njengabantu ababambe intamba badonsa imikhala khange babe nayo ke ngoku ingxaki abanayo ke ngoku malunga nayo yonke lonto le.
Yebo na ngayike yabanjwa meeting kwathetho kwathini but yaphela beyivuma sasadliswa sadlala sabawina.
Na wina nini? Alright, siva kakuhle ke into kokubakala eyibeka ucaptain walo iqela le Spain into kokubangana ebeke wayo ngenelela kodwa phe kungeneleleni kwabo kufumaniseke into kokubangana ukhona umvuzo ozuzekayo manje buyele back kucaptain walo iqela le Fast 11. Captain khake undinabisele mani inoba uvile kamandu lapha ngayo yonke lento ithethwa ngucaptain walo iqela le Spain.
Sidlalile nabo kwi-second day la tournament ufishike ngoku ibi yaphina ndifuna ukuthi again into ye-technical teams le ndinayishiya pha kwi-technical team.
Okay,
but ke le team besedlala nayo ke ngoku ngalokaloo lekuyizolelinye lekuyizolelinye iphele imatch ile ntuzo ndibeshike 20 minutes kwamnyama. So according to your rules zilenze tournament bekunyanzeleke uba siphinde siyigqibezela ngomso izolo ke ngoku saya and then so ifumana lo equalizer besidinga because isikobe esingu 2-1 so ifumana equalizer and then xa kufikelwa kwipenalty ke ipenalty give and take ke kwenzeke noba siphose ipenalty esihlanu okanye esine. So bakhaba leyo lele ntoza ehlanu bawina ngolo hlobo.
Alright, uba
ndikudeserva nakhona ndifuna eda.
Alright, uba ndikuva kakuhle ke bhuti wam uthi nidlalile ngenxa iyexesha kwamnyama into endirhalela uyazi into okubangana apha ekudlaleni kwenu mhlawumbi isikobe sisithini sayizolo and then ke ngoku the next day niye nenza njani nithathe ke ngoku mhlawumbi kwelaa xesha naqhubekeka okanye imatch istarte from.
Okay, so into ezekileyo ke wahlala yile nto iikomiti zezaa team bezizekile tournament athink abantu abayi-17 and then bawuthatha isigqibo soba bagqityezelwe kwesaa sikobe kudlala bisisa izolo la 2-1 kudlala la 20 minutes bishekile. So kwenziwa ngolo hlobo izolo i-second game yasithi and then sakora ngohlobo bensitshe and then saya kwi-penalty yaphela ngolo hlobo baqhubekeka baya kwi-Rocklands Dolan Swallows ya.
Okay. Alright ke mbukele makhaya sisahleli kunye nabo ke apha e-studio live kumasondo TV mandiye ngqoke ngoku kuye ucaptain walo iqela le-Spain. Captain eziba ke ngoku niye nangenelela gin to gin niye nangenelela ke ngoku naqonda into okokubangana angeke ningabikho nje nina kwi-tournament but ke kwenzekile ndikuqhwabela izandla kuloo ndawo waw. Khandixelele umhlambi ke ngoku nina ke ngoku beningenile phaya umhlambi ndicinga into yobangana after yonke le tournament seyidlulile ukuve mos xa kuthethwayo kudla ngothiwa idata lingena emanzini lomile liphinde liphumele kwanjalo nina ke ngoku ezibalwe ningenile umhlambi ke tournament nangenelela mhlambi ke ungandixelele into yobangana yeyiphi ke ngoku into wena oyifumeneyo njengocaptain walo iqela le Spain after le tournament ewe yona kuthiwa isaqhubekeka but ungakundixelele into yobangana yeyiphi ke ngoku mhlambi wena into oyifundileyo njengale tournament ibanjwe lelo iqela le Fast 11.
Lolifundileyo eyabhetaka stati thina singabantu like siziplayers singabanye siyabonelana senzelana sithathelana phantsi yabo asitrustani asibhilivani asisapotani
Ora ke butunga ke umhlambi ke ngokuphindula nabisele umhlambi according ke ngokulonto yobonakala kwento kokubangana mhlambi sijongelana phansi sithini just nje ungangeni kulonto into engihalela mina ungene kuyo into kokubangana umhlambi yintoni wena onokuyikhuthaza ezibake ngoku iwest ke ngoku sengumntomtsha okhoyo ke ngokuqala le football kwezi sport se football umhlambi wena yintoni onoyithetha nje ezawukhuthaza nezinye iplayers ibone into kokubangana ukuze lento siyihambe ibe impumelelo kudingeka senze kanje
ya dingeki lube yonke le vision yenzekayo phakathi kwemanagement phakathi kweplayers mhlawumbe kuthathwe imeeting ithethwe lonto kugqitwe kulonto kwenza ibhola sileqe bantu asithini sileqe ibhola.
Alright ke mbukele makhaya siyamva ke ucaptain walo ke ngoku iqela lefaza lele Spain eyibeka kakuhle lento into kokubangana ezibabe bengenelele zibe khona nje i-challenges aye waziqaphela eziye zibe khona ke ngoku apha ebaleni xa kudlalwa futhi April make ndize kuwe straight mhlawumbi ke khawu ke ukhuthaze womeleze umvile mos ucaptain walo iqela leSpain mhlawumbi ke ngoku ungake ukhuthaze womeleze ukwenzela nezinye iplayer ezikhoyo ke ngoku mhlawumbi ezihleliyo ezibukeleyo mhlawumbi zifunde into kokubangana ukusuka ngoku ubheka phambili nansi ke ngoku into elindele kuleyo
ngova kuhle
ezba umvile ucaptain walo iqela leSpain eyibeka indaba ethi eyona nto aye wayiqaphela kukuba ezibanizi players iba khona lanto mhlambi omnye xa ejonge omnye kubekho lanto yokakunyanzana umhlambi andifuna ukuthi okakudelelana lanto into bangana umhlambi omnye ajongele omnye phansi uyazibona izinto zifana nezo yasoke ngokumhlambi wena yintoni onoyikhuthaza umhlambi umhlambi ingcebiso onoza nayo enokwenza into kokubangana umhlambi lo link ibikhona ingabusabikho.
Mna inecebisa ayi-1 mna uba sisebenzisaneni sonke and hayi ucaptain weSpain ndimxelele noba sinangxaki thina nabo ingaphela lona nanini singadlala nanini if bona bayavuma.
Alright ke bhuti mandize kuwe ke wena ucaptain walo iqela le-first 11 andifuni le nto siyenzeni ibe ngathi umhlambi first 11 neSpain andifuni le challenge umhlambi lengxaki ibe ngathi iphakathi kwefirst 11 neSpain because wafumanisa umhlambi iphuthu wami iplayer iteams ezikhona petaka stati 5 or 6 ndiyazicingela njena so uzawufumanisa umhlambi into bangana ke ngoku i-challenge into bangana omnye ajongele omnye phansi ayikho phakathi kwezi teams zimbini zihleli apha ngoku ikhona njena kwiiteams zonke umhlambi omnye xa ejonge omnye abo nto bangana laa nto yento yoba uzibona into bangana ndindimndindim ubani angeke enze njengendlela endenza ngayo mhlawumbi wena ungakhuthaza uthini siyisuse la nto mhlawumbi ingathi iphakathi kweSpain ne-first 11
into endifuna uyitsho laa nto uba dasad akuqala ubakho ile nto zirival elwalwa hlobo ngaphambili nje babe sitsho udlaqala kwam dlala ndadlala 2009 and then before 2009 kwakho into ye-Aces ne-Sundowns like zezazi-best teams zazilapha idasta ngelaa xesha and ke xa sowujongele from the outside ujonge phangaphakathi yayinto entle ndifuna ukutsho because icompetition ngapha nangapha yayisoloko itim ifuna ukuwina le ifuna ukuwina futhi ke ngoku nangoku I think for the last 10 years ibe-Sundowns ne-first years soloko ziphikisana yonke laa nto leyam and into yoba ndikwazile le nto uzi-embrace icompetition which kwenza like game yakho isoloko iphezulu xa ubonayo into yoba enye itim like igame yabo iphezulu nawe ungumntu like nawe kule team uzofuna inyusa igame yabo so mna andifuni ukuthi andifuni mandingathi mandithi phofu bangayithathi personal bayimpresile nto zi-competition because ekugqibeleni ukwazi uyimprove igame yakho ngose ubone inye team ile ntoze iimprove igame yakho so yiloo nto ndingathi uyithatha personal ayo ndlela erayithi xa zoba uthatha into zasebholeni because ekugqibeleni yonke into ethethwayo ebholeni ne-actions zasebholeni zikwi-spirit se-sport because esporting kuyathethwa yaxatywana iphelele phaya le nto zelo mineth uqala uyisuse ebaleni uziselokishini uzise phakathi kwe-friendships nentontoni uqala pha uba wrong so outside loo nto leyo into nocebisa is that mabayi-embrace not only Spain nezinye iitim ezizikhoya apha etakastad futhi ke thina phofu kwasekuqaleni into esiyenza le nto yoba si welcome competition.
Alright.
Kukhona la njongo ndoba iteam eyona iperforma kakhulu naphi napho ndabethemba naphi na iteam eyona iperforma kakhulu izosoloko inamehla So and ke kawza zi uba ungumntu onjani wena like uzithembile ngeperformances zakho. Awunoba awunoyika lona. Like awunoyika manje.
Ndicela ubuze. Ndicela ubuze. Yeyi bethi mi performa kakhulu.
Abantu abasazi. Currently ngoku. Ima ibeke iminyaka kanye uthi ngoku namhlanje uzekelo ngoku.
Wow, ubukele bakhasa hlelo kunjalo. Apha ke ngoku e studio Fast 11 nalo iqala le Spain. Captain Mansuke. Kulo mbuzo wami, umbuzo wami olandelayo uzawuthi ezibani bambe i tournament ke ngoku i tournament iyaphela ngoku. Mhlambi yipi ke ngoku enye ingcinga eninayo ni first 11 after ke ngoku i tournament because senize kakuhle nabamba i tournament. Mhlambi ke ngoku yipi enye into mhlambi enizixele into bangana after i tournament idlulile thina sisi first 11 sigalela uphinde sothuse umzi. Mhlambi seziphi izinto ene galela ukuzenza
because so se ngolo sibini namhlanje i problem for iveki seyiphumile from land i technical team. Ngeza kwenzeka lo mgqibelo asubana match because indo yoba indo yelenduze rest because idlale igame ezi 3 levekele levekho so kunalani ba kukhwe team efikayo ngo ecawa so kuzodlala la final kodlala la tournament igqitshe and then pop uzoqala kudlala ithina so sinalo njongo luba singangena ku tournament kuleveke si preparation nje for la match izayo for me team esuka alwa north ya so uzojima ngo uzwapha until Friday and then Saturday si rest Sunday si lenduze idlala and then sayibona ngoko ke ngoku into ebase tournament isaya kwezipha isa host na clear iveke
iteam yasalwa no sizodlala nani
izodlala nazi
First 11 hayi zange ndayidlala ibhola ndiyayijoyina ngoba ndifuna ubona iAlwal North sizahleli nabo ke mbukeli emakhaya apha ke ngoku e studio sincokola nabo besixelela ngayo yonke into ukusukela ngoku ubheka phambili mandize kuwe bhuti wami ezibandi siza kuwe ngoku mhlawumbe wena ungake undixelele ngawe into kokubangana as ukwiqela le first 11 urhalela uzibona undawuni in future okanye iqela eludlalelayo urhalela ulibona le ndawuni ixesha lihamba
iqela elidlalelayo in future ndiyarhalela ulibona nam lidlala kwi league leiphezulu nakwi SAP ukunyukela uya nokumotsip foundation
alright Oh okay ke mandi buye ke mbukele ndize ku emakhaya siyamva ke ubhuti sithi iqela eli alidlalelayo uyarhalela ukulibona likomnye umgangatho ophakame ngeyonandlela ingumangaliso mandize kuwe ku captain walo iqela layo iSpain ake andixelele naye into kokubangana ezba ukhona usengumfana omtsha uselula olidishayo ke ngokwela qela layo ke ngoku iSpain urhalela uzibona undawuni kwiminyaka ezayo okanye iqela eli lakho urhalela ukulibona lindawuni kwiminyaka ezayo
iqela lami ngirhalela ulibona lidlala kwi-ABC okanye kumutsepe naphezulu mhlawumbi siyokuclet Africa Championship naku-PSL wesham leyo
Alright uthi wonele wena iground yaselokishini ngoku iground yaselokishini iyacothisa ngoku ngoku ufuna ma Orlando Stadium oma Absa Stadium oma Moses Mapinta Stadium wow siyamva ke umfana walo ke ngokuqela layo iSpain esithi akasafuna uzibona yena ngoku eklena i-level urhalela ukuzibona ekude kakubi sinayo ke i-first 11 apha ke ngoku kuyafulaywa ke kwa-first 11 siza kubuya ke ngoku nabo okokugqibela after the break ke ngoku besibuyela ke ngoku namazwi wabo wenkuthazo into okokubangana wena ukhoyo apho ekhaya urhalela uzibona udlalela iqela lebhola ekhatywayo zeziphina ke ngoku izinto onoye uzenze bazasimotivata ke besikhuthaza sikhona singabantu abatsha sihleli emakhaya sizawubuya kunye nabo after the break masibuye nawo ke amaqela amabini alapha eTakastati iFirst 11 naloke iqela layo ke ngoku iSpain silapha ke ngoku on Masondo TV igama lenqubo little local sport news ayanda nelani ipresenter yakho masibuye ke ngoku size ke ngoku kuye ucaptain walo iqela leFirst 11 captain ke ngoku ndicela ke ngoku uke undenzele lento ukhona umbukelo khoyo ekhaya
bani
khona umbukeli okhoyo osekhaya ekhona ke ngoku umbukeli wancama konke lento yokuncama konke omnye wazilahlela etywaleni omnye wazilahlela kwiziyobisi omnye wazilahlela kuyo yonke nje into umhlambi ke ngoku ungamkhuthaza uthini umuntu omtsha okulomeko oqonda ka into kokubangana angakwazi ukuyenza yonke nani lento niyenzayo
oqala mfuna ukuthi umuntu makangayiboni ilento za i-sport okanye ibhola into eyi-one mhlawumbe nomsebenzi from kulondwa kuyo ekuseziyobisini or ukulondwa kuyo zinisa indlela angazikhupha kuloo nto leyo into endinoyi-encourage into yoba umntu ainveste kuye umzekelo azinakekele ngohlobo azinakekela ngalo andizujaja so into yebhola into yoba phofu i-sport ndiyaqonda uba into yoba ulentuza usoloko uzikhiphe ulentuza ubhizi xesha elininzi so xa uba uyakwazi uzikhipha bhizi loo nto leyo nje bebekwatsho ulentuza uzuku into yoba iyakukhupha nasezintweni angamelanga mhlawumbi uba uyazenza so ndingatsho ndithi mna zama into ozokwazi uba bhizi kuno uba mhlawumbi ipassion yakho yinto ethile ngumculo yintoni 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 loo nto wena upassionate ngayo ukwazi mhlawumbi usaiva kuloo nto kuyo
olright ke tata nantsi into ebendizawucela into okokubangana uke undincede kuyo ezibabe khona uzawufumanisa into okokubangana ezibabe senditshilo sihlala kumakhaya ohlukeneyo mhlawumbi ke ngoku ukhona omnye umntu oabhyuzekayo odlalayo i-sport uyasithanda yonke into uyasithanda but uyaabhyuzeka ngoku and then uyaabhyuzeka and then uunderstand into yobangana le nto lena ngoku ide ize ke ngoku ibe emotional kuye mhlawumbi ke ngoku yena ungamcebisa uthini
funa nje ukuthi ile ntoza i-environment yele ntoza yebhola especially kwi-club yethu fasis kukho lani uba sonke sithathana ngokungathi sizijoni so siyakwazi sonke uba comfortable ngoshara mhlawumbi le nto zii-experiences zethu ezibhed umzekelo mhlawumbi into eyenzekileyo ebhed nge-weekend uyazi mhlawumbi oyi-one wethu azoyishara kwenziwe ngayo ijoke not ngendlela embi bhanje to le ntoza to uyimprove imood so kuyo especially kule ntoza kwi-club yethu kuyo yonke mhlawumbi umntu anengxaki kuyo into ezipersonal into ezenzeka kokwabo into ezenzeka kwitshomi zakho into ezenzeka kuloo nto azenzayo uyakwazi ukuthi abe comfortable enough into yoba ayishare so ndifuna ukucebisa into yoba uba uyakwazi like ufumana i-environment olo hlobo uzifake kuloo environment olo hlobo ukwaziyo ushara into ezi-personal ngolo hlobo kuwo so of which ile ntoza iclub iyakwazi uyicreata loo environment andiyazi kwezinye but kwethu certainly kuloo hlobo
olright ke uba bendikuve kakuhle beke wathi ubhuti April xa ibethetha wathi iclub lena seyifana nekhaya because kaloku ngoku xa ubonakala kukho indawo ofeyila kuyo iyakwazi ukuthi yona ikuncede kuyo ya so ke ngoku mhlawumbi ke umbuzo wam ogqibela uzawuthi mhlawumbi ke ngoku ukhona umntu orhalela ukuzibona ekwiqela layo i-first 11 inoba yena angenza njani
i-access kwematshi football ilula kakhulu kuthi mpofu into eyenzayo nje especially uba siyakwazi apha elokishini uyoziyela ejimini apho sikhoyo sijima ngofo kweli bala lapha elentuzeni laselokishini kulapho samkela wonke umntu ayikho laa nto sithi hayi ubani akamkelekanga okanye ubani kutheni wonke umntu ufuna uzodlala ibhola regardless of i-ability yakho ime ndawoni siyakwamkela uzodlala nathi sikuthathe nathi as owethu
okay
so ayonto enzima uba ba-accessible apha kuthi
olright ke bhuti mandiye phaa kuye ke ngoku ukapteni walo ke ngoku iqela layo i-Spain bhuti wam ke ngoku ungake wena kwelakho icala eziba ke ngoku usengumntu omtsha kakhulu ungabakhuthaza uthini abantu abakule age yakho malunga nomdlalo lona we-football mhlawumbi ungathini kube ubakhuthaza bayibone le nto iyinto enenzuzo ngaphambili
i-gym ibalulekile kakhulu kuyo yonke into funeka uyijimele kuze kwefit for uba mawudile nayo so if ufuna le nto ufuna uphumelele umntwini funeka ujime
olright ke umbuzo wam uzawuthi ngela xesha ndandisafunda esikolweni kwakudla ngothiwa ngeke sazandifunda ugrade 12 xa utshayileyo uba brilliant kakhulu uthi utishara ebhala nje ebhodini ube wena impendulo seyilapha kuwentloko kandixelele ke mhlawumbi kanidibane nanee-challenge ezinjalo mhlawumbi athi player ke ngoku into yobangana ukuze ndidlale ndiyenze le nto kudingeka into yobangana ndidlule samwe aye affecti loo nto leyo emdlalweni wepowesoka
iyaaffecti sometimes
njani
iyaaffecti sometimes but in the end each one could answer the Lord though. Lego be free, coach, I'll be free of Lego, cause we live in a puzzle, not buying it. So, if you need to under the phone him now, what to do with his name?
Can't tell it again, Gokundiangan, a popular color is Spain. Diangan and Gokai. A kangan delale, Bentiglam Zundas will be Zangekama. Kangan delal, now an account chong, a milkman, Ubuntu Bangana, eh? Akuhlanga kwampe kwaphela kule player so ke ngoku uye uthini ke ngokudilana nemekwe ezinjalo
yo andivanga umbuzo wakho
ndiyakuyadlalwa namhlanje ndiyangena ke ngoku ekidroom udawungena kuvele nje kuvalelise kubonakala nje into kokubangana hayi ke ndagqitha kula mcimbi wento ezibandayo ndiqwetheke empela ngoku and ke ngoku uthi awundijonga ufumanise into bangana hey best player lena yabona kule ni match bese ngiqomba ngoku ndime ngaye inoba kwenza njani ke ngokuthi lana mekwezinjalo
hayi into njalo siye simkhuphe sinabantu abanyenzi etimini na even though singamthembi singabanye but siyamdlaliza azofumana igame time azophela siyazi uba asiphike iviki lamntu i-one uselayo mhlawumbi lamntu i-one utshayayo mhlawumbi so yinto esenzayo thina esitei.
Okay. Imibuzo yami izawulandelelana. Mandize kuwe captain waliqela le first 11. Hayi ndiyangena, ndiyangena captain namhlanje. Ndithi kanti ngena ndizixele into obangana. Namhlanje ucaptain uqela ukwenza lungelwe. Uzawuvanga ngami namhlanje ndimophetheyo. Andizi ungayenzile kudingeka into obangana mandiyenze. And ndiyodlala. Apho ndiyakhona ndiyebaleni uye wenze njani.
Kukhona amaxesha eyilentuza. Iplayers izimtanzi phansi kwelibebele kuzele. Zagola. So any game na ndinguye umuntu oselayo sizondiba against kakhulu loo nto leyo especially kwezintwana zethu esihlala nazo and pof bakhona abadala apha kuma bafika besela but siya siyikhanga kakhulu loo nto leyo into yoba angangeni kwa kwaungena so mna nocoach nabanye abakwi-technical team ile nto siya-against kakhulu kwile nto zikwiplayer efika idlalisele okanye angeke nomjaji umntu mhlawumbi ndithi phansi kwe kwezinye impembelo kwezinye izinto so
asikhuthazi okay apha kungayikhuthazeni kwenu ke ngoku iye ibe yinto eniye niyithethe ngela xesha ke ngoku le timthoko okanye yinto evela ngeli xesha seyenzeke ngalo into kokubangana awukwazi uyenza le nto unjena okanye yinto ethi kandijoyina okanye ndingena ke ngoku apha eqeleni ibe yinto endiyifumana in immediately ndifika
kukho laa nto kuthi xa umntu eza esiza ezowezo mhlawumbi sithi uzojoyina okanye ukhoshi amthathele ecaleni lo mntu leyo omthethise and kwezo ntetho abanazo siyayazi thina ezo protocols iinto ezithi intoyoba ixesha liyabanjwa awuze ebaleni usele awuyo like awuthethi ngohlobo ngendlela erongo kwabanye akho ii-teammates zakho especially so kukho laa nto uba xa iplayer izoziintroduce kuthi iyasifumana iscope before even kwaba siyodlala siyothini and then iyazi into yoba xa bayiza izodlala isenza loo nto iyazi into yoba irongo kwa kwasekuqaleni.
Okay futhi April iba khona la challenge into bangana xa nidlala hayi ndiyayazi ke ndanike ndaya kakhulu ebaleni iba khona la challenge into bakanidlala uzawufumana into bangana kuzawuthiwa ngoko yabona zuka ngesingatyiwanga ngokungenxa yakho ufumanise ngoku niyaphuma ke ngoku nikula nto into bangana kude ke ndaphaye ngoku mhlawumbi kude kubanjwe nengezandla inoba nina ke ngoku iqela le-first 11 niye nibe kuyiphini imeko mhlawumbi xa niphuma nibone uba eyi le match besixelele uba siyayiwina because into endiyazi into bangana xa kungenwa ebaleni kungena kujongwe into bangana siyawina so ke okanye niphume mhlawumbi nibone uba ke ngoku anilenzanga ixesha mhlawumbi loo nto le yini ibeke kweyiphi imeko
yo apha kuthi ke thina iilozi ithatha ngendlela erayithi
okay
because dlala ibhola winolosi
allright
ngenye igame yawina kunye igame yalosi but ke iaim yethu ukuba siwini but uba livumana cabango ke siva siyamkela sathi unojoka ke ngoku
okay allright Alright ke mandize kuwe ke Buzuku into bangana ndike ndikuveke kuthiwa ube ngenonozinti ube phaa phantsi kwebhali ndiyayazi ke onozinti ngabantu abachaphazelwa kakhulu kuthiwa yabona le bhola ngeuba bengendithe wena ke ngoku mhlawumbi iye ikaafekthe kanjani yonke loo nto leyo
hayi zikhona le nto iimpazamo ezizenzeke xa ungukhile
ya
ke ma into endiyithandayo ngeqela lam le-first 11 xa unaloo mpazamo baye baxelele bathi ukuba kuwenze ngolu hlobo
okay
ngeyakhange yenzeke le mpazamo even said that apparently while the zero no bazam, by even telling, cause a lambdus of one okay, quick metal and the lion. Nigga, there's a work for everything, and cause it is was to improve it teams of benefit because the team in the Zokwas repeated suffering from the same mistake even in the previous game.
Okay, so even and we better lay in the Gokbanga now. Ugufu, Uguzama, Mamela, no good to cut Tetra now, Umamele, and then Uchonge, Queen mistakes is Alco, Quenzel, but Unga Pinde, Wenz and Wallace away, you and to Ibadu declare.
A young man, a cool lady, Pauline.
Oh, all right, Mugele Makaya, Sasil Guinea, Bokapa is to Joe, so by us Kutaza in the Gokbanga now. So good to Kakutua, Awenzanga Kaku, say Upper, Ubone as if Umtambi, Kuliwa now in Gatumtambi standard Sako, Sichonga Lapans, if Nega Uyazi. Into okokubangana kuzama uba makulungiswe so eyona nto ibalulekileyo into okokubangana funeke ufune ukulungiswa and then ke ngokuzokwazi ukuthi ulunge mandize kuwe ke ngobhuzuko uke ke ngoku undincede njengento okokubangana uvalelise kubabukeli emakhaya xa ugqiba uvalelisa kubabukeli emakhaya unikezele kucaptain wakho
ukuba Esport.
Yes.
The has been a sport. I can't say and this is football. Go and try the football.
Yes.
It's a sport. The basis is to lend a passionate to you. Lend a one by is a egging great pleasure. Is a tata in the game that win. Anga ba aye go you. Sport you have man discipline. Discipline. I feel that I only have pay by the cow. If discipline goes a long way. How can a discipline goes mean that our was again discipline. Kale discipline uyakwazi uphumelela ebomini ube yinto ongazange nawe uzixelelwa uzobe yiyo ngenxa yale discipline uye wakwazi uyifumana phaa kwisport.
Alright, ungekanikezeli ngemayikhi usenjalo ke uthi eyona nto iphambili xa ungumntu ukwenzela uba ebomini ubheke phambili kukuba ube nalaa nto yokuthobeka kukuba ube nalaa nto yokumamela ukwenzela into yoba uzokwazi ukuba ngaba uzophumelela uachieve zonke ii-goals zakho. Alright ke siyamva ke ubhuti ngapha esithi i-discipline yeyona nto ibaluleke kakhulu mbukele emakhaya mandinikezele kuye ke ngoku captain walo iqela layo i-first 11.
Okay, so awugqibela ndifuna ukuthi ke kukho le perception yoba xa sowudlala ibhola inye into okwazi uba yiyo kuba i-soccer player qa ebholeni Pokwe sport kuko ile ndo kuko position ezininzi akwazi ba player akwazi ba coach akwazi ba ku technical team akwazi ba zi physio ogqirha ayonto nje into ba ukwazi wabuye pa gym udlala sport uphelele kwa so ndifuna ukuthi ku wonke umuntu olandela ibhola kakhulu angabeki kwabantu kwezinwana zincinci even now badala because ile ndo ibhola ina age ku wonke umuntu omameleyo mhlambi ufuna ukuthi was encourage kwa wena into ba ungathatha wonke amathembo akho abekele kuba isoccer player qa bayastand isport nazi TV presenters of sport is bakhona yakwazi uba yiyo nalona so sibeka wonke amathembo akho kuba umdlali qa
ungeka isusi mike isekuwe hey dayoyika lento uyithethayo apho into yikusakhona ke kudla ngothiwa impuku nelulwane That is the third classic kwehetywa. Kwathiwa wena mpuku sakho kugweba yi 2 years. Nawe ke ntaka siza kugweba yi 2 years. Kodwa wena lulwane siza kugweba yi 4 years. Labuza ke ngoku lulwane kutheni sami isigwebo sabaqatha kunezinye ngoba sone ngokufana. Kwathiwa ingxaki yakho ukwalifya kuzo zombini. Xa intaka zibhabha, nawe uyabhabha. Xa zibaleke zantsi impuku nawe uyabaleke ezantsi njengempuku so ndoyika ke ngoku into okokubangana kube njalo umntu abhaqe azibhaqe sekweyona meko ke ngoku angasozakwazi uphuma kuyo but ke ndikuvile simamele ke ubhuti walo iqela le-first 11 eyibeka into okokubangana ukudlala ibhola is not about into yobangana funeka ungene ejimini ukhabe udlale zinintsi izinto onozibona sowuzizo ekugqibeleni ngenxa yoba uqale phi apha ke ngoku kwiqela layo kulantuka kwisport sayo ke ngoku ifootball masinikezele kuwe ke ngoku bhuti April nawe usinikeze awakho amazwi okugqibela
mna into noyithetha uba umntu qala ngeneyiqala kuzithemba qaozithanda kumnandi odlala ibhola ube ngumntu ozithandayo udlala kakuhle and ivona discipline xa ngamaxesha onke and ukwasemsana nabantu nabadala ibholini teamwork.
Yes.
Bayikho khona zizoachieve ebomini.
Usayibeka apho kwimayikhu yeka isusi. So ufuna ukuthi ke ngoku working together we can do more. Oh, so ke ngoku noko uzithembe wena. Ukuba boneka abantu abazithembileyo. Umuntu ozithembileyo uthi uthi wena isitratweni usithi mola, akujoke nje adlule. Because uzithembile uthi masibe kulo meko.
Ah,
all right ke masibambe kazo zosibike kuye ubhuti ke ngokwakwa April esithi eyona nto ibalulekileyo kukuzithemba ukuze uzozazi uba ufuna ntoni na. Masinikezele kuye ke ngokumfana osemncinci kakhulu, ukapteni walo iqela ke ngoku iSpain, asinike amazwi akhe okugqibela enkosi.
Umdlali odlala e-sport, e-sport is not about nje isikolo ziyafuneka nazo kwi-sport. If awunasikolo awuqualify kwi-sport, abantu sebejonge isikolo. So if awunasikolo awukwazi uyidlala le nto. Sometimes uyakwazi uyidlala but awunawo amathuba amaninzi uba mawuphumelela ungenasikolo. And ibhola i-short career, even kwa i-sport is short career.
Ipha imayikhi isephambi kwakho. So ufuna ndixele into bangana education is the key to success. So ufuna ndixele into baye ngokuphaya ebaleni kuyakhunywa abe nsithi ndiyayo yabana ngokuya emgxoda kuyakhunyushwa pha.
Kuyakhunyushwa pha, hayi sizonke language ziyathethwa pha.
Alright ke mbukela bakhasise bekumnandi ke sihleli nazo ke iplay teams ezimbini iFast 11 ekhokhelwa nguye ke ngoku ucaptain wayo ekhona ke ngoku nalo ke ngoku iqela leSpain ebelikhokhelwa nguye ke ngoku ucaptain walo. Ndifuna ukuthi ke ndiyabulela kakhulu ngokuba sithi sawunimema apha e-studio nifumaneke ngayo le mini yanamhlanje. So ke ngoku kudla ngothiwa kwelacala lasenkonzweni niyakhonza phofu kudla okanye niphelele njapha ebholeni.
Ah, not yet.
Okay, kudla ngokuthiwa ke hambani bakhonzi ke elozwele lenu. Nani ke ndifuna ukuthi ke ngoku eziba ke ngoku niza kuphuma apha wonke ke ngoku umsebenzi eniwuthethileyo apha kudingeka into kokubangana wenzekile. Itakastad will never be the same ngenxa yenu ngokuthi ke ngonithathe izinga lesport sasetakastad nilibeke ke ngoku kwenye ilevel. In future ke ngoku sirhalela siyiMasondo TV ukubona oobhutzuko oobhuti April nonke ngokwamagama wenu sinibone nikwelinye izinga singaniboni nikule level yalapha eTakastad. So ndifuna ukuthi ndiyabulela kakhulu ngobukho benu apha ke ngoku enkqubeni. Xa ndibuyela ke ngoku nibabukela emakhaya ndifuna ukuthi itshaba lixesha sinithanda nonke kodwa ke ndibambe ngazo zozibini kwocameraman ebendihleli kunye nabo apha nayo ke ngoku iaudience ekhoyo ndibambe ngazo ngezezibini ke ngoku iguest esihleli nazo apha owakwanelani umntana uthi nisale kakuhle siphinde sibonane next time engozi.